Yes, my people. Eba, I'm back again kwenye show la kibabi. Hii hapa inaitwa Siri Nzito. Mimi ni The Big Jacko Takoja kwa CRS. My name. Na hii hapa ni Charles TV. Eba, na leo utaniuliza sasa hivi jamaa uko wapi? Eba, na niko kitaa sasa hivi ambayo kuna mtu ambaye nimeenda kumcheki kidogo. Labda nikuulize kitu wewe mtazamaji ambao unatazama sasa hivi kupitia Charles TV. Eba, na kwenye vitu ambavyo unavihitaji na imani kwamba kuna kitu kinaitwa begi. Begi, mtu unaweza kujiuliza begi vipi jamaa yake leo kutuletea begi nini? Begi ni begi ile ile ambayo unalielewa begi ambayo yale mabegi ambayo masakoshi nini yale mabegi ya safari yale mabegi nini sijui na nini lakini ebanae unaweza kujiuliza vipi kwanza jamaa vipi kwa nini kaleta topic ya begi banae kuna mnyama mkali ambaye anafanya kazi kupia mitaa ya Rohero huko la ebanae atawaambia mwenyewe wapi anatumikia lakini leo nimekuletea mnyama ambaye anafanya kazi ya kuuza mabegi ambaye ana mabegi tosha. Leo mimi nakuletea naye ili ukitaka mabegi wewe mtazamaji wa Chess TV usisumbuke. Usikosi wapi wa kutolea mabegi. Njoo.
Yeah, Rasta man bit.
Ni boni South Rashim.
Umezeneza.
Ndashimira Imana
bro. Yeah, tumenyere umuntu yitwa Rasta kuba visa Madrid, kuba visa bite kuba yitwa Rasta ta Madrid office. Chai warigeze kuyagira.
Oh, Madrid narigeze kuba ndazifise. Ariko biba ngombwa ko inyuma yaho nabonye ko bitajanye na style ndimo cangwe na style ndimo bangomba ko ndasukura
style warurimo style warurimo ni yihe kubujyo yakubuza kugira dread
mbo ofete je harukuntu ari fise generation y'abantu bari bafise dread na je birangyohera cyane kubona bazifise bibangombwa ko ndazishirako ariko mu nyuma abo bagenzi banje bamaze kuba umwe wese afashe urugendo agenda kuronderera mu mahanga atandukanye casigara mu nyuma nisanga ndi umwe asigaye nizo dread kandi nicabinyosha deja yariyo angroupe nari ndimo urumva ko maze usigara ndi umwe ntacari gutuma ngira gute ngumiza ko dread
yari groupe iki yakazi acanye ari bintu mwahurirako e groupe yiki
yari ya groupe yakazi generation yabo twanganye imyaka ego
ya ubu rero uri muri business ya masakoshi ingendo amasakoshi ku mugongo amasakoshi y'abagore masakoshi donc kuki wahisemwo business ya masakoshi
oh iki kintu nico nahisemo kumva zuko kuva nyifise imyaka 12 duza ndibuka niko kazi kambi natanguye gukora biba ngombwa ko sinigeze ndagacanga nakandi bimpa kukabandanya gushika n'iki gihe
ibi tubona ngahantu mutahe wa Rasta man cyane mutahe wundi muntu Rasta akorera wundi muntu cyane arikorera
oh urabajije neza cyane nagatahe kiwanje imana yampaye ndikorera nta muntu nkorera
nkuko wavuze yuko nibi donc nibintu watanguye kera ni kihe kintu cyagutumye kuja mu mabegi kubera kutagiye mu muzo kubera kutagiye mu birato kubera ni kihe kintu wabonye mu masakoshi ku buryo uvuga je ntegezwa kuja mu masakoshi
ni cyatumye nja mu masakoshi nuko abagenzi banje bose ariko kazi bakora atabarimo badandaza impuzu kandi atabarimo badandaza ibirato biba ngombwa ko nanje nja muyo ekipi shakoshi
uretse ivyo amasakoshi Rasta hari ikindi kintu akora mu buzima hari ikindi kintu cyaki canke nibi gusa ni uvuga yo business yawe uraba imbere n'inyuma canke hari nibindi bintu ushobora kuba utuntu
mutama nagira nkubwire yuko ni hatari ntushobora gukora akazi kamwe ndumva ko no gutera imbere byoza bitinze byoza biteba rifo ko ukore bugakorana biriya komsa iki cyase kiriya kigapasa kumbura imana igahezagira kikabandanya
wumva urafise n'ibindi rero ukora atari banga ushobora kubitubwira
mbo ibintu nkora bindi atari nk'ibanga ndumva ko keshi ibintu je nkunze gukora ni ibintu byo kudandaza Chanette ibintu bya bujuteri sinzi uko mubyumva
amarja
aya marja
na okay uretse uretse kuba wavuga ko wari mu Rasta uvuga ko wari okay tuje mu bintu by'ubuzima tuje mu by'ubuzima uretse ivyakazi burya Rasta arubatse afise umugore afise abana canke bimeze gute cara cara umusibate
Rasta ndubatse ndumu papa w'abana babiri ndumu papa w'abana babiri ego ndubatse frem
urum papa w'abana babiri
ego
okay ama babandi bita barasta donc buryo murasta kigisigura iki murasta kivuga iki umuntu avuze murasta abashatse kuvuga iki
mbo ofete je nkuko ndacumva umurasta
yeah
muri make umurasta umurasta n'umuntu umva murasta ni mu mutwe deja umurasta n'umuntu adakunda ibintu by'ama no stress adakunda ama stress umurasta n'umuntu ayaga nabantu bose ata umuntu akumiriye cha ata umuntu aneguye mbo murasta n'umuntu aba ari guca
agororoka
age umva twari ibintu kuri tudruo muyazi kintu kibico ntumushwanire ntudusauti ndende sino murasta sudrede oya beshi bibaza ngo rasta ngo ni dreda I no sudrede frem Rasta ni mu mutwe no kubaha no kwitonda ego
ama bajya avuga yuko mu Rasta ari gukwega kano nyene akaja muri steam gute
mbo ico umwe wese afise doyiwe mugabo jewe ico sinigeze ndabikoreramo
umva mu Rasta so kunyura umugi uncambake
mu Rasta beshi bavuga ko barasta barunwa ariko jewe ntago nigeze nkwa frem kandi ntago nzomwe ariko ndakunda
Rasta be nuze business yo ya ma bag cyangwa amasakoshi ayikorera he
mbo keshi ku bantu basanzwe batazana nkorera nkorera kuri avenue Mosu muri Lohero nimero antuka ndibaza ko aha ni nka ni 50
Sekante.
Ego.
Ya. Nikiye kintu usaba abakugana, nikiye kintu usaba abana bataraza, nikiye kintu ushaka kumenyesha abantu wo ufise donc akabijya ufise abandi badafise ku buryo gutuma donc bagana Rasta baje kugura amasakoshi kwa Rasta ni nakaye akabijya uwo ufise naka.
Mbo akabijya afise kutuma bakiriya banje bondondera nkuko isa nk'umuntu yo yaratakaye aho naho rabeshi barahazi naho ranga kuri hotebe aha imbere ya ambasade yaba Senegal ariko byarashitse gatso ndaduga gatso ibarabara sinigeze ndarita narabandanyije rigi pavre winjira tudruwa ngaha mu bwiza kujya mbere nkabandi imbere ya Hope Design
yeah
wondondera niho yosanga sino nta kabijya afise vraiment mumbabarire bakiriya banje murabizi byanje ndabakira neza tukaganira neza vraiment ico onyakiri mu byo nishimiye no bafise no bakaribishako
Rasta umuziki wo mu Burundi wabo ukurikirana nibaze ko yuko ukurikirana shaka umbwire umuntu woba wemera mu baririmbyi mu Burundi donc yaba muri gospel yaba mu usanzwe yaba umuntu woba wemera mu muziki ni nini
mbo ico ni kintu urabajije neza cyane mugabo jewe nka bose muri rusangi ndabemera bose
oya wowe woba wemera kurusha ubundi nuko no sinzi
oya aho vraiment I'm sorry mbabariye cyane mvuze ati ujya ndamwemera shura kuvuga tujya ndamwemera hakaba hariho
batatu ba mbere basi wemera
reka ico tukireke reka ico
batatu ba mbere basi
je wico nziko nuko nkunda umuririmbyi w'umurundi sha kuririmbe neza cangwe nabi je ndabakunda kubera naho buririmba nabo no munsi bisigure je uzokwikosora uririmbe neza
batatu ba mbere batatu bazimbere
batatu bazimbere
uko bategereza kuba bariho
bategereza kuba bariho mugabo reka ico nitukinjiremo gusa je ndakunda baririmbe
urakunda muziki ariko
ndakunda muziki abo baririmbye mvuze nkunda na baririmbye bacu mu Burundi
style ukunda yo muziki ni raga rap canke zigya zikwega canke
mbo je kwishino nkurikirana nkurikira amajambo
amajambo
ilapo irimo irimo amajambo meza ndayifana sino nta muziki numwe nakunda gusa cyo bikora numviriza amajambo
Satbi yarage muri Tanzania ubari ko donke jerga itariki zitanu yari muri Tanzania zuko kwa gatatu yararirimbye donke yari muri show aho yatumiwe na Harmonize gute wo wavyakiriye gute kuba umurundi ari ubwa mbere agiye ku performinga muri Tanzania
Nintambwe nabyakiriye neza cyane kubera turi ko dukora tuje imbere nti turi ko dukora tuje inyuma eje ari hajya Tanzania ejo hande akurikira zubari no mukindi gihugu kumbure c'est vrai kuri twebwe nibyishimo ego frere
ya akajambo tekerera donc abari ko barakora bo je ntako bajije naka
mbo akajambo no batekerera utoba wigeze umbaza nuko no babwira ati reka ndese nabakiriya basanzwe keshi bashorera muri bidandazwa muri ikazi yanje nababwira ati kazi na karibu kandi aho sigaye indi naha aho sigaye nicaye naha vraiment karibu kandi muze mu ntezi imbere nkuko byari bisanzwe hama nkaba ndabashimira vraiment ndabwira ko muresibo kumuragize neza kumpa kuyaga kuma umuco kuba no sino bo kumva ibyo wanje kundi bimeze gwego
murakoze cyane Claude
muresibo kunamwe murakoze
sawa
asante